abatunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije.
Mu ntumbero yo gushira mu ngiro wa mugambi wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu, leta izoronsa ikomine mwimwe amahera angana imiriyoni amajana atanu kugira imigambi y'iterambere yateguwe n'amakomine ishobore kurangurwa.
Mu nyuma y'intara zo hagati n'ubuseruko bw'igihugu, uyu munsi tubashikana mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu, mwirabire imigambi mikuru mikuru yaranguwe muri zo miliyoni amajana atanu zatanzwe ubwa mbere kuva habicitwa komine, ahanini ibikorwa bikaba biriko birarangira. Turabahaye ikaze. Mu ntara ya Kayanza twarashitse muri komine zine arizo Gatara, Gahombo, Muhanga na Matongo. Muri komine ya Gatara twarageze ku musozi wa Muhingira ahubatswe ishure ry'imyuga. Muhanuzi wa Musitanteri Gatara Emmanuel Nduwimana yaradusobanuriye ivyizo nyubakwa.
Amazu mubona ngaha anyi hari amazu tubona amashuri atatu ari ngaha nyaherereye ngaha onyi, akaba ari amashuri yubatswe n'abenegihugu. Hama iyisari nayo mubona ni inyubako yubatswe muri amafaranga twahabwa na leta muri za miliyoni amajana atanu. Hama murabona ngaha anyi hariho iyindi nyubako ihari, iyo nayo inyubako yari isanzwe ihari, isanzwe ari inyubako ijeje kwegeranya amata twafashije umuntu na prodefi. Onyike aho turonkeye abanyeshuri bavuye mu mwaka w'icyenda bayobewe mu mwaka w'icyenda, twayikomine aciye ifata umugambi uko aha ari tuhigishiriza imyuga. Amashuri rero twari twahisemo ko tubazo kwigiramo abana bo mu w'indwi mu munani no mu w'icyenda bava aho hepfo ku mutumba w'ikabukoro. Ariko rero aho abanyeshuri rero tuboneye bo mu w'icyenda bahari umugambi w'uko leta yashyize imbere yo kwigisha imyuga, twaciye tuhitamo rero abanyeshuri ko bazubakira ayandi mashuri aho hepfo atatu, kandi ziriko zirabandanya ahantu cyacaba rero ishuri ry'imyuga.
Icyo kigo cya Muhingira kigiye vuba no kuronswa amatara, ibyangombwa bikaba biriko biregerezwa. Kindi bubatse ni ishure rya etaje rya Kivuruga rigizwe n'amasomero umunani n'ibiro vy'umuyobozi. Abana bazogigamwo babaye baritije ishure riri hafi yaho. Abanyeshure 182 nibo bagiye kuhimurigwa. Muri komine Gahombo barubatse inyubakwa zitari nke, harimwo ico kigo cy'imyuga kiri muri bimwe 15 byatanguzwe cese na nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu. Musitaneri yaranatubwiye n'ibindi bakoze.
Twarakoze ibindi bikorwa ari nk'ishure shingiro twubatse ku mutumba wa Gishunzi, aha ni muri zone Gahombo, ibirasi 9 biri kumwe n'ibiro by'umuyobozi cyo kimwe n'utuzu tw'ubwiherero. Twarakoze kandi amatara, twakweza amatara muri zone Nzewu kandi ku mutumba wa Mwenene aho ari zone itari bwigere ibona amatara. Ubu rero akanyamuneza ari keshe muri nyazone. Twari dufise ibiro by'umuyobozi w'amashuri mu ikomine ntiyari afise hakorera. Abenegihugu bari barayubatse tunanira kumarira. Ikigega fonike caradufashije gikoresheje ya mahera leta twemerera, nayo ne turayimarira iyo nyubakwa. Iryo shure kandi twavuze rya ishure shingiro ryo ku mutumba Gishunzi baradufashije twararonse n'intebe, twaramaze barahejeje no kuzikora, twanazakiriye intebe 150 zizoja muri iryo shure shingiro rya Gishunzi.
Arahimiriza abandi bigeme kwijukira ishure kugira ngo bazogirira akamaro igihugu.
No banza cane cane kukebura abigeme bariko barakura, kuko ntibahave bagera kuri za ngeno za kera bakivuga ngo amashuri n'ay'abahungu, bamenye ko abakobwa nabo aribo bazavamo abakenyezi dushoboye. Kuko iyo abakenyezi baciye akenge abakobwa bagaca akenge, kuko tusanzwe tuzi ko umukenyezi ariwe nkingi y'urugo, agacaba n'inkingi y'iterambere. Iyo rero hize benshi bagaca ubwenge, uca usanga ikomine iteye imbere guhera ku mutumba, ikomine n'intara mbese n'igihugu kigatera imbere.
Ngaho ni muri zone Nzewe ku musozi wa Rukano, ni muri iyo komine nyene ya Gahombo bariko barashirako ibiyo n'amatara bari hafi kuyakwiragiza muri ayo masomero. Muri komine Muhanga bahisemo kubaka ishure ry'akarorero ni hafi y'ibiro vya commune, amasomero 12, ibiro vy'umuyobozi hamwe n'amasomero 3 yandi iyo gushira mu ngiro ivyo baciye ku masonga hamwe rero n'uruzitiro nivyo vyubatswe. Umuhanuzi wa mustanteri w'iyo commune yaratubwiye gituma bahisemo kubaka ishure nk'iryo.
Tumaze kumva yuko leta igiye gufasha amakomine icije muri cha kigega bitafonike, inama ya commune yaragiye hamwe hanyuma iriga yaraba ibintu vyihutirwa imigambi ikomeye tworanguramo aya mafaranga leta yafashije amakomine isanga by'ukuri iravye abanyeshuri bari mu ikomine ya Muhanga bagenda baheza bava mu mwaka w'icenda manwe tuvuga ngo ni ecole fondamentale ugasanga biragoye ngene baza kubandanya. Twaciye tubona rero ngaha aho ba ahantu mu ihuriro rya commune ahantu hoja ishuri bwo kwigiramo imyuga kugira ngo bashobore kuronka ubuzi mbere batange n'ubuzi, ariho rero baciye afata yuko hoba iyi nyubakwa izigiramo ibijanye n'ibagira mu gifaransa ngo informatique imwe byo kwashiza inyabwonko ibyo kugira amatara electricité n'ivya plomberi gusudira. Rero no kuvuga ni inama ya commune yashinze yuko abana bino bavuye mu mwaka w'icenda aho abatabandeje mu yandi mashuri bo kwigira ngaha ivyo bisata, ntuvuga yuko ari centre de métier Burundi no kuvuga ko cimuyuga Burundi mugabo ishuri bigira ko ego no vuga ati yindi nyuga muri rusangi itajanye na centre de métier. Tumaze kubona ivyuma bizaba biri ngaha no kuvuga aho bigaba informatique hazoba hariho za ordinateur hazoba hariho ibintu bizimvye, twabonye yuko vyoshobora kubanguka hazitiye kasi ico gusa twase yuko hoba ubusamazi kuko murabona hegereye ibarabara hoba ubusamazi abanyeshuri bagasamara mugoro bibereye ngaha bazoba vyukuri bashinzwe n'ikigwa conyene atabintu batwara umwanya atabindi bintu bibasamaza kandi kuvuga umutekano waho uba wiyongereye gusumbya no kubacungera kwabo kuzokoroha uruja n'uruza rwabo abari ngaha bazaba ari controle abari hanze nabo ni kuvuga nabo nabe controle kubijanye n'imigendanire y'ishuri nabo hanze.
Ngaha harahora ikigo cafuye ndega aya mazu akora iki mu byo cyamuye akoreshije?
Yego harahora ikigo cafuye mugabo tumaze kuraba akamaro kayo no kuvuga ubundi higira abantu gusoma no kwandika abakuze mugabo twadusanga ntibavyitaba ntabantu bahaza tubona no ikibanda nyiki hakwe giguma gipfubusa gikora ibintu tutabona ko bivize umwimbu ugaragara tubona vyiza hoza iryo shuri ubundi hasanzwe aturi izinyubako tuzigiramwo amastoke ariho tubika ibintu rero no kuvuga nta bintu bindi bintu bikomeye byakoregwa ubu no tugiye gukoreramwo tugiye guca twakorera ibijanye no kwigisha ugwaruka rwacu bene Burundi kugira ngo bigiye myuga bayikore bongere batange n'ubuzi bamaze kwisununura.
Muri ayo mafaranga imiriyoni 500 barashoboye kuyaguramwo n'intebe 395 hamwe n'imeza 10 byashizwe mu nyubakwa yubatswe na benegihugu inyubakwa y'amanama ndetse yuguruwe icese kwigenekerezo rya mbere Kigarama mu mwaka wa 2016. Muri commune Matongo bashize imbere umugambi w'uburimyi utwo twumba twose two ngaho kuri iyo soko dushinguwemwo umwimbu w'ibiraya. Abarongo iyo commune batanze itoni 29 bakaba biteze kwegeranya itoni 45. Mustanteri w'iyo commune Alexi Hachimana yarabisobanuye.
Turafise umugambi wo guha imbuto zirobanu ya bene gihugu hama uburyo tukaba twabukuye muri wa mugambi wa leta biciye muri fonike, hanyuma rero twaratanze amatoni 30 y'ibiraya imbuto z'ibiraya zirobanuye hama turanatanga ni toni 27 z'ingano hama abanyagihugu baheruka kwimbura baca badusubiza ibyo biro twaba twahaye umwe twamuhanye ibiro 100 canke ibiro 50 canke hari nabo twahanye ibiro 200 ubu rero bariko baradusubiza ibyo biro twabahaye tukaca ngano tutosha tubasubiza baze kurima muri iki gihe nyene kuri wa gatanu tuzobaha imbuto kwira baze kurima nibiraya tugomba twaciye bimwe byiza ibyo twakurikiranye abagoronome badufashije gukurikirana twarabiteguye ziraba imbuto nziza tugomba kuzitanga ibyo twaba tubona bitako bitage bitabaye byiza kubera twabona bitoba imbuto duca biriko biragurishwa kugira mu gihe kizoza tuzesha dutanga amasoko bongere batuzanira imbuto za kijambere imbuto zakurikiranywe n'ababijejwe hama twongere tuzihe abenegihugu ni turiko tubikora muri kwa runani kwa bafatanije urugendo mu iterambere kimwe bita mu kinyamazuru chaîne de solidarité nico twagiriye abenegihugu
none mubona uwo mugambi uzomara igihe kingana gute
umugambi turibaza uko uzomara igihe kirekire cyane kuburyo n'umugambi utategerezwa guhera tugiye ikire ibirere bigiye bigenda neza hama n'abenegihugu kwera twabonye n'umugambi bashima gose ahubwo dutegekanya nko muri 2018 badusabye ko twubakorera gose hamwe abanyagihugu barima kandi biradufasha ubwa mbere ho abenegihugu bararonka ibyo bafungura ibiciro biragabanuka no ku isoko hama ikindi washaka na commune irashobora kuharonkera amatagisi kuri ivyo biba biriko biragurishwa umwimbu y'abenegihugu babimbuye cyane
none ikiro kibiraya ngaha ubuko mwimbuye kigurishwa gute
hano usanga hanini twebwe bigurishwa nk'amajana 5 mugabo rero imbuto zo tuzigurisha igihumbi n'ijana hanini ni tunazigurisha imbuto tuzica tuzisubiza abenegihugu kugira barime mugabo kubera tuzi zishobora guta akaranga zitaba zikiri zirobanuye neza niho duheza tukazitanga kugira mu nyuma twebwe dushe duhereza abenegihugu imbuto zirobanuye
iyo hageze ko musubizwa ibyo mu byo bimbuye musubizwa gute ugeranije n'amatoni mwari mwatanze
ingano twatanze itoni uwo twahaye ibiri jana adusubiza ibiri jana nyene mugabe ibiraya kubera bita amazi biragabanuka ibiro kandi igiciro cy'imbuto usanga kidasa n'igiciro cy'ibiraya ariho bakibisoroma uwo duhaye ibiri jana by'ibiraya casubiza ibiri jana na 50 uwo twahaye ibiro 50 agasubiza ibiro 75 kandi abenegihugu barabinezererwa kubera baba bazi uko izo mbuto ari zo batuzaniye kugira tubabikire uwo mwimbo turaheza tugaca twongera tukazozi basubiza bo nyene kandi duca duha batari bararose imbuto ku mwaka ukurikira gucyo gucyo tukagenda turaha abandi duha abandi bashaje
muharuye mubona mushobora guha abantu bangana gute
duharuye nk'ubututo nk'ibiraya tuzoronka itoni nka 45 nk'izo kwera habarimo ariho nk'itoni zishika nka 20 z'imbuto zizoba zirobanuye aho ari toshora guha nkingo ibihumbi dufate bibiri
none mwahaye ingo zingana gute uyu mwaka urangiye wa 2016
uno mwaka twari twahaye nkingo zishika nk'ibihumbi bitatu kandi abo duhaye imbuto mbere byoshika imbuto ibi nk'abo twahaye ibiraya bashika nk'ibihumbi bitatu abandi nabo twagira n'izindi ngo duhingano usanga zishika nazo nk'ibihumbi nka 2 nyene mugabo nukuvuga twahaye imbuto zingano ntiduheza nawe ngo tumuhe imbuto z'ibiraya
mbega uyu mugambi mwagukoresheje amafaranga angana gute ufate kuri za miliyoni zatangwa
uwo mugambi watwaye hafi miliyoni 250
uwundi mugambi bashigikiye nuwo kugwiza amabungo
uwundi mugambi twakoze mbere washaka ujanye n'ibi by'uburimyi twaragize n'uwundi mugambi wo kugwiza imivyaro y'amabungo aho twatanze imivyaro y'amabungo ishika 175,000 iyo mivyaro y'amabungo yo tuyiha abenegihugu kugira baze kugwiza ibi bijanye n'ivyamwa hama mbere niyo bariko barayashora araheza kinjiriza taxi commune hama n'abenegihugu bakaronka amafaranga mugo kuri ivyo bijaye n'amabungo huho ntaco baheza ngo basubize twitega inyungu muri ivyo vy'amatagisi kandi mbere ni nk'aja za Tanzania n'ahandi mu bindi bihugu arinjiriza n'amadovize igihugu
yongeye kutwiganira n'indi migambi baranguye hamwe tukaba twarahishikiye ni nko umukigwati cyubatswe ku musozi wa Kivumu harimo n'ishure ry'amasomero 9
hama yindi migambi twakoze twarakoze umugambi uguhereza amazi ishuri ry'impumyi kandi kugira tuyashikane aho ari ku ishuri ry'impumyi twagenda turahereza amabombo abenegihugu hama undi mugambi ukurikira twakoze umugambi w'uguha amatara ikigwati ubu amatara araka mu kigwati hameze neza hanyuma twarakoze n'undi mugambi wo kubaka uburaro buri hambavu y'ivuriro ico twita ebergema rero ubwo buraro ibyo byose ibyo bikorwa nk'izo nyubakwa z'amazi baramaze twaramaze kuzishikira eka mbere n'ubwo buraro twaramaze kubushikira aho twimirije ubugushirayo turindiriye ko baduha abaganga kubera n'ivuriro n'abenegihugu twafashanije turagiyubakira hama rero fonike nayo duca turakorana ibikorwa bisigaye
mu Kirundo bubatse ikigo cy'imyuga ku musozi wa Runyonza ni muri zone cyo n'amasomero abiri na ateriye inyubako nk'iyo kandi yubatse no ku musozi Mwenya munsi y'umusozi Kavomo bashimye kubaka ibigo bibiri kuko ngo abana ari benshi muhanuzi wa musitanteri ya Kirundo Elias niyo nkuru yaratubwiye ingorane bagiye baragira
ikigafonike mu mwaka wa 2016 hambavu y'amashure CM Mwenya na CM Rukuramigabo cyaradufashije kubaka ayandi mashure ibirasi 10 ahantu bita ku Mutwenzi Busenyi Cumva Kavomo Yaranda Cewe Rutega na Kiyanza ngorane twagiye turahura mwirangurwa y'ibyo bikorwa abasanzwe abari batsindiye amasoko bayatsindiye ibiciro bikiri bito ariko mu nyuma ibiciro vyagiye biraduga nabo ubwabo barabanza baragira ikibazo kiduga cy'ibiciro hanyuma hejuru y'ivyo natwe ibikorwa vyagiye gutangura biteba gato kubera uburyo bwagiye gusohoka muri fonike buteba bica bituma rero mubona ko ibikorwa bitarashika ku rugero rushimishije ariko twatwizigiye ko nyuma y'ukwezi byose bituba twabiheraheje
mbega biroroshye gukurikirana ibyo bikorwa
ntibyoroshye na gato kubera uburyo bwo kwiyunguruza buratugora cyane ahubwo twasaba leta ko yodufasha muri ubwo buryo ikaturosa twebwe nk'abahanuzi ba musitanteri dusanzwe tubikurikiranira hafi na hafi ikaturosha nk'amapikipiki yo kwiyunguruza hanyuma n'abasitanteri nabo nyene bakabarosa uburyo bwo kwiyunguruza kubera nabo barabikurikirana cyane
mbega komine ntishobora gutanga ubwo buryo bwo gukurikirana ibikorwa by'iterambere biko birakorwa mu komine yayo
ngaha muri komine ya Kirundo uburyo dusanzwe turonka dusanzwe tubukura mu bene gihugu na cyane cyane mu makori ayo makori nayo kuyaronka muri iki gihe musanzwe muzi ko ikomine ya Kirundo iri mu makomine yasanzwe yarafashwe n'ikiza cy'uruzuba bituma abene gihugu bagira inzara mu mitumba rero hari y'ubukene abene gihugu ntibabayeho neza ivyimburwa dusanzwe dukura hayo makori ntivyashoboye kuboneka neza cyo gituma uburyo bw'amakomine ubu butera busubira hasi
muri komine ya Busoni ikomine nini igizwe n'imisozi 41 yubatse ibigo vy'imyuga bibiri kimwe cyubatswe ku musozi wa Gisenyi ibikorwa bikaba vyararangiye naho nyene baravuga igituma bubatse ibigo bibiri
twaravye ubu kuntu ikomine yacu ingana na cyane cyane n'abana tuba dufise ikomine ni komine nini nya cyane kandi ifise abana benshi bashobora gukenera kwiga aya mashure y'imyuga inacho gituma muyu mwanya twabaye turahitamwo kubaka izi zibiri twari dufise ikibazo kijanye na cyane cyane n'amashure aho usanga amashure menshi abana batagira aho bigira muraraba uyo twari dukeneye n'amafaranga makenya cyane gose mbwa rero twagerageje hari hakenewe cyane gose turashobora kubakayo ibirasi vy'amashure aho novuga nko kumukegwa ishure shingiro ryo kumukegwa aho naho twarahubatse hariho kumana ni muri zone nyagisozi nahandi bita kumunazi aho bita muri zone gatare
yose yamangana gute
yose hamwe aho simvuze ni birasi bishika bitanu
ikindi kigo cy'imyuga cyubatswe ahitwa Kabanga muri zone Murore imbere yayo mazu hari ayanda shaje yahora koregwamwo na BTC bategekanya kuyasubiramwo kugira afashe abanyeshure bavuga ko buzuranye mu mashure yo mu micungararo uwo muhanuzi wa mustanteri yaragize icyo ashikiriza kubwo abazorongora bene izo nyigisho
bahinduye ubushikiranganje urabona nta muyobozi kibazo cabigisha mwa ya mashure kuko umwigisha wari wese n'abigisha bashobora kuba babizi babinonosoye nk'icyo ni kibazo urona amashuri atagira umuyobozi nturonka neza intumbero cyangwa indinganizo ushobora gufatirako kugira ngo amashuri ashobore gutangura kumbure ni mu ntango intangiragora je nibaza yuko uko umwanya uzo zurahaca ari utubazo tuzoza turatorigwa inyishu
nkamwebwe mwifuza ko byogenda gute
sinshatse guhindura ingingo ya leta mugabo bo kwicara bakaraba neza hamwe iki gisata cyoguma mu bushikiranganje by'indero je mbona menga vyogira karusho
muri commune bwambarangwe ni mu ntara ya Kirundo nyene ahitwa Budahunga hubatswe amasomero atandatu inzu y'umuyobozi n'ubwiherero ayo masomero yandi yarasanzwe arayimyuga nayo yanda tatu yafasha mu gushira mu ngiro ivyo bize baciye baba barayatije ekofo Budahunga kuko abigi imyuga bari bake hasanzwe imyuga y'ububaji kubarira no kubaka hakaba hari abavyiga 29 abo mu gisata cyo kubaka bahavuye bagira ingorane ntibabandanya kuko umwigisha wabo yaciye yitaba Imana musitantere w'iyo commune Febroni ningabiye yatubwiye n'ibindi bakoze
ziya miliyoni 500 rero natweza aradufashije cyane kuko araho twadusanze dufise abana twashize mu mashure y'imyuga ariko kubera umugambi wo kubandanya duteza imbere imyuga niho twaciye dutegura imigambi yo gushira hambavu y'ayo mashure y'imyuga gushiraho amashure azokwigiramo ugwaruka aho twubatse ama block abiri imwe y'Budahunga ya mbere igizwe n'ibirasi bitandatu n'ibiro vy'umuyobozi hamwe n'amatwarete ya kijambere hamwe n'ibuhoro nyene naho nyene harasanzwe ishure ry'imyuga aho yadufata ubwo gwaruka rusanzwe ruri muri ayo mashure y'imyuga tubashire muri ayo mashure mashasha uko nyene kugira ngo abazotangura imyuga nabo nyene baze baronke aho barangurira imirimo hanyuma yaho ntitwahagarikiye aho twararanga uyundi mugambi ishure rya kabirizi ya mbere ryari ryubatswe muri ya matafari y'ivyondo twaragerageje kugira ngo najye turishiremwo kubera twe twabonye ko abana bafise ikibazo byari guhava yabumukerako tusha turashiramwo uwo mugambi wo kusanura iryo shure twongera turavye n'umugambi wa ecole fondamentale kugera mu 9 turongera ko ibindi birasi bitatu biriko birubakwa navyo nyene tubona ko biriko biragera ku musozo aho nitwo kwibagira ko n'ikibazo cy'amazi dusanzwe tugifise muri commune yacu dusanzwe dufise umugende w'amazi uva ibutihinda mu ntara ya Muyinga uwo mugende rero wari wakozwe kera amatuyo yari yarashaje vyabaye ngombwa ko turaba ivyashaje tukabikuramo kugira ngo abenegihugu bibwambara ngo babandanye nabo baronka amazi meza uwo mugambi wacujana n'amatwarete yo kuri koleje ya Kimeza naho nyene umuyobozi yari yakamye aturirira ko ugwaruka ruzohava rugwara ingwara zivuye ku mwanda naho nyene twarubatseho block latrine y'imyango ine abana rero turabona ko bazava baronka aho baje hagize isuku
ayo mazi yarabashikiriye
ego amazi aho tugejeje ariko aradushikira kuko nwari yatsindiye isoko yaratwandikiye asaba ko tuhava tuja kugira reception provisoire rero nibaza yuko bitarambiranye bari mu dukontrole twa nyuma navyo nyene nibaza yuko ari kuraba ko mu minsi tuzohava turonsa muri marché public bakaza kudufasha na muri fonike kugira ngo bobo nk'abahinga babone nkumbure utwo twohava dukosora bazosubiramo ahandi hoho no guhava turaba nkumbure amatuyo atafatanye neza ahandi ho bisa n'ivyahetse turifuza yuko nkumbure twokoroherezwa mu ngendo tuzaturagiriza ubujumbura kuko nkiyo abasetede bagiye bagashika ubujumbura ejo akagaruka nkumbure bitarangutse hariki usanga bihava bigorana ariko kandi ico baye ciza nuko nkumbure hambavu ya mantene ya fonike bo dushira na mantene n'imiburi mu ntara canke muri region asanzwe akurikirana nk'abafundi asanzwe zarakurikirana yo fashanya na fonike kuko twamatura aba uyu mufundi wo muri region muri fonike ntakwatagira aritanga ariko gukoranya intara zine ari umuntu umwe urabona ko usanga bimugora natwebwe rero kumurondera usanga byatugoye
muri commune butihinda ni mu ntara ya Muyinga bubatse ikigo cy'imyuga ahitwa Kamara Magambo ni hafi y'ibiro vya commune n'intebe baramaze kuzironka barubatse kandi amasomero abiri ahitwa Kinyuku na yandi nkayo ibutihinda hamwe rero n'uburaro bw'abavuzi kwivuriro rya buhorana umuhanuzi wa musitaneri yaratubwiye icyo bibaza ku myuga izokogwa
twari twashize imbere imyuga yo kuzokwigisha mwa ya mashuri twari twashize imbere ubwubatsi n'ububaji ndetse no gushona ariko rero ntivyabaye bikija mu ngiro kubera mu minsi heze twaje tubona ikete rivuye mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta budusaba ko twohindura iyo myuga twari twasize imbere tukagira iyindi myuga batubariye bikaba bijanye n'uburimyi n'ubworozi
mwavyakiriye gute
twe ntitwavyakiriye neza kubera bwa mbere twiyumvira iyo migambi twari twabonye ko ari byo byo bikenewe mu ikomine kubera nta bantu bizi iyo myuga yo gushona canye kubaka canye kubaza dufise benshi mu ikomine nico gituma rena conseil communal yari yamaze kuvyemeza bamaze kubona ko ari byo bikenewe murumva rero ko byaciye bihinduka natwebwe ntivyatuguye neza twe twipfuza ko bishoboka ko twobandanye iyo migambi twari twasize imbere hanyuma ivyo bindi navyo bikapfuma bizoza mu nyuma twe twari twaravye ivyo abenegihugu bakeneye gusumba ibindi
twarashitse muri commune ya Giteranyi ahitwa Mika muri zone Mugano bariko barakora ibikorwa vya nyuma by'amasomero atatu ateriye n'inyubako y'abayobozi no muri commune Muyinga harakoze ibitari bike kuri stade ya kijambere ya Muyinga stade ishobora kwakira abantu 4,250 bicaye n'umwakaka w'amabara atandukanye umuhanuzi wa musitanteri Kayumbarora yaradusiguriye iby'ico gikorwa
ikibuga gushikaho kigeze no munsi ikigega fonike cyarafashije gose cyaratanze amafaranga atari make yatumye dukora ivyo twita revestiaire anaha abakinyi bazoza barashikira bakihindura hanyuma imbere yuko baja gukina ngaha mu kibuga cyaratanze n'ayandi mafaranga atari make yakoreshejwe mu kugura ibikoresho nk'amabuye igravier umusenyi amarangi atari make y'ubwoko bwose atukura sanurwatsi rubisi ayera mwabonye ariyo yakoreshejwe mu gusiga aya matribine abiri iyo imwe yo hakuno no hakujya mbere mbonere ko nakaje ko gushimira leta y'u Burundi yiyumviriye guteza amakomine mu kubaha amafaranga ngana nkuko na hakiri make ariko ayo mafaranga yarafashije cyane uretse ayafashije ngaha ku kibuga twarubatse gushika uno munsi novuga amasite ashika kuri atanu aho hagiye harubakwa ibirasi bibiri ugashyiramo n'ibiro by'umuyobozi n'utuzu twasugumwe kandi dukomeye cyane tumijyango 66 harubatswe mu kandi nibirasi ikirasi kimwe kimwe ku masite ashika kuri 3 ngize muri rusangi ibyo birasi nibirasi bishika kuri 3 nivyo 2 na direction vyubatswe kuri ayo masite 5 nibirasi bishika ku 10 na 3 si ivyo byonyene rero bijanye n'amashure kuko ayo mafaranga yaradufashije no kubaka ibiro vy'izone biro vy'izone ya cumba hanyuma biradufasha no gusanura inyubakwa igiye kwigishirizwamwo imyuga itandukanye ngaha muri komine ya Muyinga iri aho bita mu rugari ubu ikaba isigaye yaraheze turindiriye yuko turonke ibikoresho byo kuyishiramwo hanyuma abanyeshuri batangure kwigiramwo
muri komine ya Gasogwe ni mu ntara ya Muyinga nyene baraguye lise komunale Kagwema muri zone Kiremba mukubaka amasomero 6 barubatse kandi nibiro vya zone Gasogwe hazonakoregwa n'indi mirimo imwimwe ya komine musitanere yo komine yaratubwiye ko hubatswe n'inzu y'umuyobozi ahitwa Kizi n'ivuriro ryahitwa Jani ku musozi wa Mugunga muri zone Gasogwe naho bahubatse amasomero 6 yubatse iruhande y'ishure ry'imyuga musitanere wa komine Gasogwe barutwa nayo Jean Claude yaravuze ku kibazo c'ibisata bigiye gutangura aranasobanura ko gutwagwa kw'ibigo vy'imyuga n'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta bitazoroha
mu bisanzwe twavyakiriye neza kiretse gusa yuko bizotugora gatoyi mu ntango kuko tutari twavyiteguriye ariko tuzogerageza turabe kuko ibyo badusabye twogira nko kubaka inka zoshikira canke yoko zoshikira si ibintu bisaba ubuhinga burebure cyane buhanitse nkumbura bizotugora cyane n'ubushya turonka nkumbure abigisha boca badufasha mu bwo buhinga kuko bisaba ubundi buryo buca bwiyongera ko n'ahandi ho ni byiza n'imyuga myiza gusa birasaba kubanza kubyitegurira neza aho twe twabyiteguriye neza bije tutanaheje no kugira andi ma projet umva cha turondera iyindi projet tuca tubanza kwica bizotugora gatoyi mu gwo kw'imyaka izogendera kurikirana kumbure bizomera neza kurusha ariko uyu mwaka bizotugora mu bisanzwe twe twanasavye mu ntango twama tubishikiza amanama hose tugendamwo tukavuga yuko mu bisanzwe ibisata by'imyuga kwigisha imyuga navyo nyine byotegeje kuja mu bushikiranganje bw'indero kuko nk'ubu bica bitugura no kubakurikirana kuko n'abayobozi batwara ayo mashure kubera avuga yuko batwagwa mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta ucusanga na control kubakurikirana kuraho ikintu bakora bitoroshe ariko mbere bagitwagwa mu bushikiranganje bw'indero kubera abariho umuyobozi w'indero muri komine abariho umuyobozi w'indero mu ntara kandi n'abana babarimo bariga ngaho nabaregwa nk'abandi byahora byoroha ari naco gituma rero bisha bitugora gacu usanga biratugora ku ntu batunganya n'ukuntu dukurikirana ivyo abanywa bararangura
ku musozi musumba harubatswe amasomero 3 aho naho ni muri komine ya Gashikanwa barubatse kandi n'ikigo c'imyuga kigizo na ateriye ibiro vy'umuyobozi n'amasomero 3 muri mwumba bubatse amasomero 18 ibiro vy'abayobozi 4 hamwe n'ubwiherero musitanteri w'iyo komine Manuel Ndayizeye asigura igituma batubatse ikigo c'imyuga
ibikorwa twabikoze mu mazone yose agize komine mwumba na cyane cyane twicaye hamwe nabo muri fonike baradufashije turi kumwe n'abajejwe indero turaraba ahantu hakeneye amashure cyane cyane ku mashure shingiro kuko naho urabona hari ishure shingiro ry'umusabye arosa haho nyene mu gwabiriro amashure nkaya arahubatse amasare 3 ibirasi 3 n'ibiro by'umuyobozi n'ubwiherero bw'abana biyo bitwa amatoilette hanyuma nigatsinda naho nyene amashure nkaya twarayubatseho kandi yose ageze ku rugero rumwe barasakaye bariko baratera amadirisha hamwe hamwe twarayubatse n'ahandi hitwa ikarusera naho nyene hari amashure nkayo ama twarayubatse no muri zone mwumba ahantu hitwa igakenke naho nyene hari amashure nkayo urumva ko uravye ku byukuri ibikorwa biriko biraherahera kandi byaratugiriye akamaro cyane kuko murabona ubu nk'abana kuva mu wa mbere kugera mu w'icyenda bashobora kuzoronka aho biga atangorane. Ingorane ino ntitwagize ingorane nyinshi cyane kuko amafaranga leta duhaye icishije muri kirya kigega fonike murazi ko ari miliyoni 500 ino zarakoze zose nta mahera yabaye imfaguse. Ikibazo gusa tubona ni uko ibintu biza biraduga, urabona nk'ubu ibikoresho byaraduze, urabye isima ukaraba amafera beto uca usanga ishuri rero ryubakirwa amahera menshi nk'uko tutabiziga kuko urumva bajya batsindira amasoko nabo nyine bategereza kujana n'ibihe. Urabona nk'ifera beto bakoresha bazigura ubwa mbere nk'ibihumbi 12 ubu igeze ku 25,000. Uca wumva rero yuko ajya amahera ko tuba twayategekanya ngo avemo amashure ibirasi byinshi hacavamwo bike kubera ibikoresho byaduza. Ibigo by'imyuga mu byo turiko turiga ubu mu uyu mwaka 2017 ni byo twebwe tuzoshimikira ko cyane. Ino twari dusanzwe dufise bike byabaye biradusahiriza. Twakoze rero ico tubona coca gihita kiramira ibyagira bipfa.
Babanyi babo ba komine Busiga mu mihigo barubatse amasomero 3 azofasha abanyamwuga basanzwe banonosorera muri iyo nzu naho mubona ko ishaje ariko bategekanya kuzoyisubiramo. Barubatse kandi ikigo cy'imyuga mu Rukecho. Musitante w'iyo komine ya Busiga yaratubwiye n'ibindi byubatswe.
Twashoboye kubaka amashuri yo kwiga mu imyuga 3 kubera dufite n'amazone 3 twashimye ko izone yose ironka ishuri, izone ya mihigo, izone ya Rukesho na zone ya Mparamirundi. Tuca twubaka ku mutumba w'ahantu hitwa Gwanyege tuhatangura ekofo aho tuhubaka amashuri 3.
Bagiye kubaha rero ama section nshasha y'uburimyi n'ubworozi. Mbega mwumva mwiteguye?
Uburimyi n'ubworozi barabukunda kandi barashaka abantu bo bafasha. Batanguye kuhigira bazobishima cyane. Habonetse abigisha babizi kandi babishoboye, n'umwanya wari wose babigisha habonetse botangura.
Nta ntambamye kuri iyo section.
Intambamye dufise nuko ikomine ifise amatongo, nta matongo ifise ubu unya mugabo. Twaca dutangura iyo myimenyerezo mu mirima y'abanyagihugu tukabafasha abarimye bakarorero n'aborozi bakarorero. Abo banyeshuri baba bariko bariga bakaca bafasha abo benegihugu bo bahariho abasanzwe ari mboneza bacha kureba mu mirima y'imboneza kugira bace babera akarorero abandi.
Muri komine ya Ngozi baraguje amasomero 4 ni se komunale ya Mivo ni muri zone Mivo. Amasomero afatanye n'ibiro vy'umuyobozi. Barubatse n'ayandi masomero 6 n'ibiro vy'umuyobozi ahitwa Busoro. Amashure meza yegamiye umusozi w'ikariyeri. Musitanteri akaba yatumenyesheje ko bagiye gusaba ryashira hamwe soje ya Satom riharinganize ruburuhome ruhazitiye neza. Kuri lise Irubin ya Muremera bahubatse amasomero 4 n'ibiro vy'umuyobozi. Ku musozi Kanyami naho bariko barahubaka ivuriro. Bakaba bari mu bikorwa vyo guheraheza. Iryo vuriro rizofasha benshi bava muri iyo misozi ihegereye ya komine Mumba gashikanwa na Ngozi. Vyari bigoye kuri abo bene gihugu bo ngaho gushika Ingozi canke Ibuye. Muri kino gihe mu ntara nyinshi bariko bararangiza ibikorwa vyakozwe mu mafaranga y'umwaka uheze. Mbere benshi barindiriye intuma za fonike kugira bashobore gushikirizwa ivyaranguwe. Twarabajije uwujejwe imigambi y'iterambere muri fonike nimba batazogira ingorane mu gihe ari umwanya wo gushikirizwa ivyakozwe ukaba n'umwanya wo gutanguranye zina imigambi yo muri uyu mwaka wa 2017. Yagize ati:
Ubonye bari mu vita henshi ryo kwakira ibikorwa byaranguwe mu mwaka uheze mu gifaransa bakabagira ama reception. Muri ayo ma reception rero n'amakomine agira reception hanyuma fonike ikaja kurorera uko biriko biragenda. Ibyo rero ubu navuga ko amakomine menshi ari mu ico gikorwa, hanyuma kiretse ko bari kubakira iyo izo byarangwe mu mwaka uheze bari no mu kindi gikorwa cyo kwitunganyiriza imigambi y'ibihumbi 2017 umwaka turimwo muri byo rero twebwe nka fonike dufasha amakomine nk'abafundi nk'ababimenyereye mu gutunganya iyo migambi baracitanguriye cyane rwose kuko ubu nyina bamenyesha yuko amakomine nka yose si yose mugabo menshi cyane aramaze kuzana imigambi yayo ibyo twari twabyitanguriye mu kurungika abakozi bo muri fonike mu makomine yose y'igihugu mu kugira ngo baje kubafasha mu itunganya ry'iyo migambi ariko rero hari igihe bishuka ugasanga ikomine yicanwe iri yabirayigoye mu ico gihe turagira turazifasha arico basabye ko tubafasha turaza tukakibafasha rero tuburone ibyo turimo
ubu ntangorane mufise uravye igitigiri cy'amakomine nivyo bikorwa biciye biziramwo icyarimo
emana kure kugera ku isata na ko atangorane kuko nagomba menyeshe ko nk'ubu onye tugeze ku makomine ashika 108 amaze kuzana iyo migambi urumva ko hasigaye komine zikenya ahubwo nacengira ko ntera kamo ayo makomine atarazana iyo migambi yayo banyarutse kuko burya iyo umwaka twamaze kutangura tutanguye ubuheze
reception nayo
reception kubera ari bikorwa bisanzwe bigenda ikomine hedeje baca bagenda ku receptiona no kuvuga ko ntibibera rimwe ikomine hedeje baraheza bagaca basaba umurorerezi muri fonike akagenda kubafasha so kuvuga ko bibera rimwe mugabo biba ubukebuke makomune hanyuma batumenyesheje tukaheza tukarongika umurorerezi aza gufasha kubakira ibyo bikorwa
nino ngaho dusozere kino kiganiro naho ubutaha.